kakuwerezeddwa omwami wo ekimuli kyange mmaze okukinoga Olugendo lwange ndutuuse wano Olusigadde kandutambule nawe Ebisenge by'omutima gwange biguddewo n'ebisumuluzo by'okuwa Essaala y'obulamu wange sigadde kukumagana kw'emibiri So when I put on my skin, I'm going to put on my skin.
I'm going to go to the hospital.